ni byishimo cyane rero ku gihugu cyacu kuko twashoboye kurwanya umugera wa sida bimwe bishimishije ibyo rero kugira bikunde harabaye bitanga kw'abantu abatandukanye mbere aho novuga ko nanye ni cyubahiro umutambukanyi wanye ni cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yitanze cyane bimwe biboneka mu kurwanya ikiza ruhonyanganda sida rero hariho nabandi bagize uruhara rukomeye novuga nk'amashyirahamwe asanzwe akorera mu gisata cyo kurwanya ikiza ruhonyanganda sida mbere n'abagendana uwo mugera wa sida bonyene baragize uruhara rukomeye mu kurwanya icyo kiza hama novuga n'abashigikira leta mu migambi yayo nabo nyene bagize uruhara runini mu gutanga uburyo